amai tori pe kaki au tia o mai I roto I te po hei kona Titiro atu ai Ora mate Hei au koe noho ai Whakaria mai Tori peka Tia ho mai I roto I te pō Hei kona au titi ro atu ai Ora mate Hei au koe noho ai
Oh, Lord my God When I know someone dies Consider I see the stars, I hear rolling thunder, all the power throughout the universe displayed, then sings my song. Thee. How great thou art.